night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, finding lovers by night, knowing it's so wrong, but feeling so right. If I'm with friends and we should meet, just pass me by, don't even speak, know the word is key. We're part-time lovers. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me, so then she won't be. So you, my part-time lover. We are undercover, fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, finding lovers by night, knowing it's so wrong, but feeling so right. Oh. Da 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 da